Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misiyose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu na yanyu muhuza TV. Uyu numwe yatigiye kubageza ka makuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka ari ni kuya ariko aravugwa mu gisata c'intwaro ibereye ca politique ndetse n'ibindi bitandukanye. Na makuru ahani tuza kugaruka ku buzima abanyagihugu bariko baracamwa ndetse n'igisabo abanyagihugu basaba abashinga amateka kubakorera. Abashinga amateka bakaba basabwa ngo kuvugira abanyagihugu kuri iki kibazo cyane cyane kirabana n'amakinga amapikipiki ndetse n'amatukutuku mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo byose bikaba bije inyuma yaho ibura ry'igitoro rikomeje kwibonekeza mu gisagara cha Bujumbura ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Aho uri hose rero ndagwaye kaze murano makuru mwe mu bubandanye kudukurikira muherereye mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero bw'igihugu cy'u Burundi. Abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu barereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabahaye ukaze muri ano makuru. Benshi baribuka mu myaka iheze ubwo amapikipiki amakinga ndetse na tukutuku vyakora cyane mu kunguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura. Kuyunguruza byari byoroshye ico gihe aho ibi byose bikuriwe mu gisagara ku ngingo yafashwe na Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Kuri ubu akaba ari umushikiranganji wa mbere bavuga ko ibyo zangizi ingaruka zikomeye cyane ku butunzi ndetse n'imiryango imwe igwi ija mu ruhombo rudasanzwe. Barabiye rero ku kwibura ry'igitoro riko riribonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi bakabona ko ivyo koreshwa mu kwiyunguruza kugira ngo abantu bashike mu bice bitandukanye bigize mu bice bitandukanye aho bataha ndetse n'abafise ubuzi mu bisagara bya Bujumbura babikore atankomanzi bagasaba ko inama nshinga amateka yo basabira ubishikiranganje mu byo bijejwe harimo intwaro yo hagati bagatezurira amakinga amatukutuku ndetse n'amapikipiki bigasubira gukora mu gisagara cha Bujumbura kuko kuri ubuho ibintu bitoroshye na gato. Ni mugihe kandi ibisata nka byinshi mu gihugu bitariko birakora neza kubera ubukene bw'igitoro mu gisagara cha Bujumbura. Amashuri nayo ngo yasavye abavyeyi kwimenya kubera atakironka igitoro ashira muri bisi zahora zunguruza abanyeshure. Ni mu gihe igisata cy'uburezi ngo nacyo cyagezwe ingaruka zikomeye. Bamwe mu bavyeyi barereye ku mashuri atandukanye Bujumbura bakavuga ko bibagora cyane gushikana babo ku masomero muri iki gihe. Uti haraciye imyaka ibiri irenga Uburundi bwugarijwe n'ubukene bw'igitoro bwatumye imirimo y'ubudandaji ihungabana ibiciro navyo biraduga cyane. Uti abantu batandukanye barakunze kwerekana ku mbuga uhaniro ingaruka zikenera y'igitoro cyane cyane ingorane zo mu kwiyunguruza kw'abantu mu bisagara ari naho benshi bahera basaba leta ko yotezurira abo bose bafise ingendeshwa zidakoresha zidasaba igitoro canke se izinywa igitoro gike kugira ngo zibashe kunguruza abantu. Aha twovugamwo tukutuku ndetse n'amapikipiki amakinga yoyo nta gitoro anywa. Benshi bagasaba bakavuga ko leta iramutsigiza kigoro ibi bikemererwa gukora mu gisagara cha Bujumbura kwiyunguruza vyo korohera abantu mbere n'ubuzima igihugu bwatangura kugenda kuko n'igitoro cyo cyakiboneka ku mastasiyo aho n'igitoro cyo cyagitangura kuboneka ku mastasiyo kuko amapikipiki ndetse n'amatukutuku vyo bitanywa ibitoro vyinshi nk'ivyo imodoka zikenera. Inosa ndirari umuvyeyi arereye kuri rimwe mu mashuri yo mu gisagara cha Bujumbura yarahejeje gushikana abana biwe ku isomero ubu asigaye ngo yikora ku ipikipiki kubera toba agitweruka imodoka yunguruza abana yo mu bwoko bwa taxi. Ngo bimusaba gutwara ku ipikipiki abana benshi kugira agatoro kamare umwanya munini ushoboka. Agira ati ibi byatumwe nuko imodoka y'ishuri mu modoka y'ishure barabuze igitoro baca batubwira ko abavyeyi bategezwa kwimenya. Nibwo naciye mfata umwanzuro wo kujana abana babiri ndabashira ku ipikipiki uti babiri ndabashira inyuma ishakoshi bagashira ku ruhande uyu wundi umwe nkamwambika kasuke akicara imbere kuri reservoir ngaca ngenda kandi ngenda urugendo rutari ruto. Hari abavyeyi kandi bivugwa yuko biyungunganije bafatira hamwe imodoka ntoya yo mu bwoko bwa Toyota Probox niyo yunguruza abana babo ariko ngo kubera ubwinshi bamwe bagenda bahagaze abandi bareranye abandi nabo bakicara mu kibanza cagenewe imizigo. Nimuge kandi umudereva we abashikana ku ishuri agira ati ubu nzanya abana bashika 200 aba ndabakura kiriri ndabamanukana mu nyakabiga uti ugishikana abo bana umudugu cugumiza ngaho nyene ucugenda mu vyi wawe n'amaguru kaza kugaruka kubatora utaha n'uruhombo runini rwose kuko hari ndi mirimo utari bukore muri iribura ry'ibitoro aba bavyeyi kandi ntibabona ingene izi ngorane z'ubukene bw'igitoro zizorangira uyu avuga ati ubuzima buragoye cyane imoto yagenewe abantu babiri cyangwa umwe haragenda ko abantu bane uca wumva ko atari ibintu bimeze neza ni kwiheba nyene uratimba kuko nta kundi kuntu vyogenda mu mashuri atatu kandi yagendewe n'ikinyamakuru BBC cy'Abongereza naco ingaruka ziribonekeza nubwo abayobozi batashimye kutangaza amajwi yabo harabavuze ko abigisha batagishobora gutonda kugiye kubera nabo bataronka ingene biyunguruza ibi ngo bigatuma ivyigwa bitangura bitevye n'abanyeshuri bacerererwa ku bwinshi bikagombwa ko abashitse kare baba bararirimba mu kurindira ko bagenzi babo bashika bamwe bati igihugu nikizoguma kimeze gutya ngo n'umushikiranganji yabitangaje mu mera z'indwi iheze bamwe mu bashinga amateka barashimikiye cyane kuri ingorane igihe umushikiranganji w'ikiga cya leta yari karasiguye ibijanye n'amafaranga leta igiye gukoresha umushinga amateka umwe yagize ati ibisata nka byinshi ntibiriko birakora neza kandi ariho ubwo buryo buva ntibiriko birakora neza bivanye n'irikena ry'ibitoro turimo aho abantu usanga bariko bariyunguruza n'amaguru bashika ku kazi barushe baratakaza kandi umwanya bashika batevye bagatakare bavuga bati niyunguruza kirikare utinya kuba umushikiranganje ubwo turashobora kuzoshika kuri nonteguro y'amafaranga abantu bariko barakora muri buno buzima umushikiranganje Audace Niyonzima aje gukega ca leta yaratanzu nyisha avuga ati ikibazo cy'igitoro nivyo n'intambamye ariko nawo uvuga yuko igihugu kizagoma kimeza uko kuko murazi ko intambamye nyamukuru ari uko ibitoro tubirangura mu makungu tukaba tubirangura amafaranga mva makungu ayo mafaranga nayo muziko tuyakenye bigatuma rero bica bidushikira bigoranye uti nibaza ko utwigoro twose leta irimo irakora dushobora gutuma mu gihe kiri imbere cyo gitoro gishobora kuboneka ikibazo cy'ubukene bw'amafaranga mva makungu ngo gisa n'icaba yakananira abahinga mu gihugu ngo umuntu mbere yo kuyarwiza ngo leta ibitse gutangaza ko igiye guteza imbere giterwa cikawa hamwe n'icamavuka ngashobora gushorwa hanze y'igihugu Muyandi makuru kandi iminsi 13 irarangiye umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya anyurujwe abamunyuruje ngo bakoresheje imodoka arifisi ibyo bitabona double cabine ya gisirikare yafashwe ari kava ku ishuri rise kominari Hozana araho bita kukaniga ngo yakora kuri iryo shuri nk'umukutsa kivi iyo minsi yose iheza biyo batazi ko uwabakiriho bagakeka ko ashobora kugirirwa nabi nk'uko n'abandi barundi bama bariko baratwarwa gutyo bakaburwa irengero abo umuryango wiwe muri kino gihe basaba abari mu migwi y'igihugu wiswa kujerwa gukurikirana ivyerekeye agateka kazi na munuse NIDH kubafasha gukurikirana ivyo umuntu wabo uwo munywanyi wa CNDD-FDD akaba kandi asanzwe azwi ku mazina ya Ndayisenga Edouard afise imyaka 38 akaba avuga ku mutumba gashingwa muri komine ya Rutegama ho mu ntara ya Muramvya abavyeyi biwe ni Sinzi Nkayo Silo ndetse na Nahimana Berita nimugira umwe mu banyagihugu bamaze kumva ayo makuru bari bamaze kumenyesha bimwe mu bimenyesha makuru vyandikira ndetse n'abajejwe agateka kazi na muntu ko ngo CNDD-FDD nayo ngitagira ntwaro ngitagira nkunze bakifuza ko uyu munywanyi w'uyu mugambwe yafashwe anyurujwe n'imodoka ngo y'igisirikare yorekurwa kuko nawe afise byinshi oterera mu iterambere ry'igihugu bagasaba kandi ko nimba hari ivyo akurikiranwa ko yoshikirizwa ubutungane ha gufatwa gutyo gusa akajanwa ahandi nimuge kandi ahandi hantu hatazwi naho hadashobora kumugwa neza mbere ashobora no kuburira ubuzima Ni mu gihe bivugwa yuko ingozi ibiciro byo kwinguruza ku ipikipiki vyaduze amafaranga ari hagati y'igihumbi ndetse n'amafaranga ibihumbi bibiri. Kwinguruza uva muri karitsiye imwe uja mu yindi ni amafaranga igihumbi amajana atanu mu gihe vyahora ku mafaranga igihumbi. Kuja mu bice biri kure y'igisagara kandi ku ibarabara ry'ikaburimbo ni amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu ndetse n'ibihumbi bitanu mu gihe vyahora ku mafaranga ibihumbi bibiri canke ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Kuva mu makomine kure hoho abagendesha amapikipiki basaba ayo bashaka kandi bategezwa kunguruza abantu batatu canke bane ku ipikipiki imwe. Abagendesha amapikipiki bati nta bundi buhinga ibitoro birazimvye. Litre imwe tuyigura amafaranga ibihumbi 22. Abo bagendesha ivyuma nibatinya kandi n'amasanganyo ngo yoturuka kuri uku gutwara abantu benshi kuko kuri bo ngo ni ukurondera amafaranga ya nyendi pikipiki ayo kugura esanse nayo gufungura gusa ngo nta nyungu ndende bakirondera. Nimuga abaharanira gatya kazi na muntu bavuga ko ubuzima bw'ingenzi butorohewe kuko baja ku motari benshi kandi ubwize sanganya kabari we yimenya mu kwivuza. Abafise amashyamwe y'ubwishingizi asiranse bo bavuga ko upake nabi bo mugaruka iyo gize isanganya ayo mashirahamwe ariha abo nyene icuma yishingiye gusa nkuko bitangazwa. Nimuge kandi ari igikorwa kidasanzwe cy'urukundo cyakozwe mu Rumonge. Ishyirahamwe Rukristu Menonite Central Komite yagarukiye imiryango amajana atanu yo ku mutumba Gabanizo zone gitaza ku komine Muhuta yaguwe ko n'umusozi. Agafashanyo k'itoni 10 z'umuceri, itoni zitanu z'ibiharage, itoroshi amajana atanu, indobo amajana atanu, ibitenge amajana atanu, ikarato amajana atanu z'amasabune n'ubukoresho bwo mu butiya nka amajana atanu niko iryo shyirahamwe ryahaye iyo miryango rifadikanije n'amashyirahamwe akorana naryo ariyo Help Channel Burundi, World Outreach Initiatives, Great Lakes Peace Building Initiative Union, Charte pour l'éducation et le développement de Charte, Restauration Burundi ndetse nandi. N'ubushikiranganje bwo gushikirana n'abajejwe intwaro muri iyo komine aho buri muryango wahawe ibiro 20 by'umuceri, ibiro 10 by'ibiharage, itoroshi imwe, indobo imwe, igitenge kimwe, ikarato imwe y'amasabune 12 n'agapake kamwe k'ubukoresho bwo mu butinya nka. Nkuko bishikirizwa n'userukiri ryo shyirahamwe mu Burundi, icyo gikorwa cyakozwe mu ntumbero yo kwerekana urukundo n'imbabazi vya Yesu Kristo iyo miryango yashikiwe n'ivyago vyo guta izabo kubera gusenyuka kw'imisozi. Akaba kandi yasuzereye yipfuriza amahoro iyo miryango yahuye n'ivyago. Uti n'umunezero mwinshi. Ndayisenga Edith, umukenyezi w'imyaka 33 n'abana batanu wo kugacimbira Kirasa wo ku mutumba Gabaniro, yashimiye iryo shyirahamwe MCC. Avuga ati inzara yadukubita tukibaza ingene tugiye kugaburira abana kuko inyuma y'icago ntacyo twasigaranye, n'abari bafise agatahe ko kwibeshaho karahasigaye. Murakoze kutwiyumvira ko mukaduha imfungurwa turi sinzira ingana gutya. Uti murwanije inzara Imana ibongere imigisha, uwo mutima gutanga muzowamane. Ibi rero bikaza n'ubundi bishimangira wa mubano mwiza uba hagati y'abarundi mu gushigikirana mu bihe bikomeye cyane cyane mu bihe nk'ibi bamwe babahuye n'amasanganya atandukanye. Ngawe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonde aho kugira ngo tuzicikanwe nawe dushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'ibezi gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'ibindi byinshi. Umuhuza TV Imana ibahezagire n'andi menshi turiko turategura kubageza ko mu kanya gatoyi kari imbere. Yoba yari karavugwa mu gisata cya politike, imigenderanire n'andi makungu, ubutunzi, indero ndetse n'ibindi bitandukanye. Imana ibahezagire rero mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.